Ngimbingelele emakhaya igama lami ngingufada Victor Mncedisi Ngwenya osebenza eparishini yase John Bosco eRobert Sam kusifunda bishop esikhulu saseGoli ekuvuleni ingqikithi yethu uvula isandla sakho Nkosi usisuthisa ngokuphana kwakho lokho bazali bami yisimemo nesicelo esivela ku Radio Veritas okulona uhlelo olukhona lodwa emsakazweni lesi le lamakatholika bengicela ukuba kuba ngaphambi kokuba nginixoxele le ndaba sibusisiwe isandla esiphayo kunesamkelayo umsakazo lona udlondlobele kakhulukazi iningizimu Afrika kakhulu ngiyacela ukuthi ngemva kwentshumayelo ngicela ukuba Nkosi yami sinxephezelele kuwo phakathi lomsakazo ngokubonelela ukuba uqhubekele phambili ekuletheni indaba eyithokozisayo nezimnandi. Ibhang labo iNetbank, Radio Veritas Netbank. Ibranch code is 191305. Branch code 191305. I-account number it's 191-32-96-067. Account number 191-32-96-067. Lapho enthathe khona bantwana basekhaya ekuhlukahlukeni ngeyindawo. UNkulunkulu anibusise anandisele. Uyise benendodana nomoya ocwebileyo. Amen. Siyabonga.
Thank you.
Yiba gimi nkulunkulu itwala enginga pephela kulo. Inqaba eqinileyo engisindisayo. Wena phela ulidwala lami nenqaba yami. Ngihole ungiqondise ngenxa yegama lakho. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocwebileyo.
Amen.
Umusa wenkosi yethu Jesu Kristo. Thando likaNkulunkulu Yise nobuzalwane ngomoya ocwebileyo ake kube kini nonke.
Kube nomoya wakho futhi.
Bazalwane isonto lesithupha lenkathi yonyaka si. Kuleli sonto ekuzilungiseleleni kwethu ukuba samkele uKristo ezimpilweni zethu. Siyatshelwa ukuba ithemba lethu sibolibeka kuNkulunkulu. Ngoba ithemba esilibeka kuNkulunkulu yili ithemba elingabulali ithemba eliqinisayo. Singabantu sihlala sithembisana okuningi. Kodwa kutholakala ukuthi ezintweni lezi sithembisane zona akukho neyodwa esikhona ukuyifeza. Ake sicele intethelelo kuNkulunkulu ukuba sithethelele izono zethu ukuze sikwazi ukugcina le imfihlakalo ezingcwele. Ngiyavuma
kuNkulunkulu umninimandla onke nakunina abazalwane ukuthi ngonile ngokweqisa ngokucabanga nangokukhuluma nangokwenza nangokuphutha icala lami linzima. Ngalokho ke ngiyancenga uMaria oyilokho intombi engcwele izingelosi zonke nabacwebileyo bonke nani bazalwane ukuba ningikhulekele enkosini uNkulunkulu wethu.
Makasawukele uNkulunkulu mnini mandla onke asithethelele izono zethu asiyise ekuphileni kwaphakade.
Amen.
Yeah.
Asikhuleke uNkulunkulu Baba wena owasitshela ukuthi uhlala ezinhliziyweni ezilungile futhi eziqotho ake usenze ukuba nathi siphile ngegrace yakho khona uzakuthanda ukuza uzohlala nakithi sicela ngeNkosi yethu Jesu Kristo indodana yakho ephila ibusa kanye nawe nomoya ocwebileyo ninguNkulunkulu munye izikhathi ngezikhathi
Amen. Isifundo sithathwe encwadini kaJeremiah umprofete. Isho njalo inkosi ithi, uqalekisiwe umuntu ogabe ngabantu, othemba kubantu abaphansi komthetho wokufa, onhliziyo yakhe isuke enkosini. Uyakufana nesihlahla esomile ogwadule, angaboni okuhle. Uyakuhlala ezindaweni ezingenamanzi ehlane, ezweni likaSawoti okungakhe muntu kulo unenhlanhla umuntu othembele kuNkulunkulu okhosela enkosini uyakufana nomuthi otshalwe ngasemanzini onapsela izimpande zawo emsakwameni awuna kwesaba ukushiswa kwelanga amaqabunga awo ayohlala elihlaza awuna kuxobiseka nangenkathi yokomisa awusoze wakhawula ukuthela izithelo Naloke izwi lenkosi.
Yabonwe uNkulunkulu. Isihlabelelo sokuphendula. Unenhlanhla umuntu obeka ithemba lakhe enkosini.
Unenhlanhla umuntu obeka ithemba lakhe enkosini.
Unenhlanhla umuntu Obeka ithemba lakhe enkosini Unenhlanhla umuntu Obeka ithemba lakhe enkosini Yeka inhlanhla umuntu ongalandeli ukuceba kwababi Ongahambi ngendlela yezoni Ongahlali esigungini sabaswabulelayo. Yena ukuthokoza kwakhe kusemthethweni wenkosi. Uzidla ngomthetho wayo emini nobusuku. Unenhlanhla umuntu. Obeka ithemba lakhe enkosini. Unjengomuthi otshaliwe emfuleni ongashiyo, oveza izithelo zawo ngesikhathi esiyiso. Amaqabunga awo kawanakubuna, konke okwenzayo kuyakhuma. Unenhlanhla umuntu. Obeka ithemba lakhe enkosini. Agunjalo kwababi khapo. Banje ngamakhoba sakazwa umoya. Phela inkosi inakela indlela yabalungileyo. Indlela ke yababi iyabhubhisa. Unenhlanhla umuntu obeka ithemba lakhe enkosini.
Isifundo sithathwe encwadini umpostoli uPawulu ayibhalela abaseKorinte. Bazalwane, uma kushunyayelwa ukuthi uKristu uvukile kwabafileyo, abanye phakathi kwenu basho kanjani ukuthi akukho ukuvuka kwabafileyo na? Lokhu nakho uma abafileyo bengavuki, naye uKristu akavukanga. Kepha uma uKristu engavukanga, ukholo lwenu luyize. Nisesezonweni zenu. Ngakho ke, nase bephumule kuKristu, babhubhile. Uma sinethemba kuKristu kuphela sisesemhlabeni, singabalusizi kunabo bonke. Uma ukuvuka kungekho, kepha uKristu wavuka kwabafileyo, ingqalabutho yasebelele ubuthongo bokufa. Naloke izwi lenkosi.
Ngabongwe uNkulunkulu.
Jabulani nesase ngoba umvuzo wenu woba mkhulu ezulwini.
Inkosi ayibe nani
ibe nomoya wakho futhi
kufundwa incwadi yevangeli njengoba ilotshwe nguLuka umvangeli
uduma libe kuNkosi Kristu.
Kuleyo nkathi uJesu wehla nabalishumi nambili endaweni eyisicaba kanye nebandla labafundi bakhe nezixuku zabantu ababevela kulo lonke elaseJudiya nelaseJerusalema nangasolwandle naseThare naseSidon. Wayesephakamisela amehlo kubafundi bakhe wathi, ninenhlanhla nina abampofu ngoba umbuso kaNkulunkulu ngowenu. Ninenhlanhla nina enilambile manje ngoba niyakusutha. Ninenhlanhla nina enikhalayo manje ngoba niyakuhleka. Niyakuba nenhlanhla uma abantu benizonda, benibandlulula, benithuka, bechivaza igama lenu bethi libi ngenxa yendodana yomuntu. Jabulani ngalolo suku nesase ngoba umvuzo wenu wabamkhulu ezulwini. Okhokho babo phela benza kanjalo nakuba profete. Kepha wo kini nina zicebi ngoba senitholile izintokozo zenu. Wo kini nina basuthayo ngoba niyakulamba. Wo kini nina abahlekayo manje ngoba niyakulila nibhongoze. Wo kini uma abantu bonke benibonga ngoba okhokho babo benza kanjalo nakuba profete bamanga. Ivangeli lenkosi.
Mawudunyiswe wena Kristu.
Oh haleluya nkatego. Oh, Yesu, oh, Mama.
sanu Jesu Kristu
uzibe phakade
amasingaya ngale ngoma ngeke siqede hey ngoba phela manje bese kuvuka eminyi imimoya besingazi ukuthi khona now engicela uqala ngayo nje ukuthi hope is not deceptive mhlambe masingayichaza nje kancane nje ngisizulu bathi themba libulala yabo and ithemba likhohlisa you must be very careful in life ukuthi where do you deposit your trust ngoba kwesinye isikhathi sihlukunyezwa sizwiswa ubhlungu labantu esithi siyabathemba yabo ngoba phela manje ukuthemba umuntu wenkosi akufani nokuthi uyalangazelela. There is a difference between hope and wish. Kukhona abanye abantu who are living by the wish factor. Abanye baphila with the hope factor. Yabona laba be wish baphi wena gadget. Ilaba mabaya mhlambe baya kumabukiswano laphana kubuma bioscope. But hey, I wish somebody uhlele stulweni sami. Yeah, ilabo basho kanjalo, but I wish somebody is taking my seat. Bese kuba khona laba but I hope nobody is at my seat. Na uJeremiah laphayana. uJeremiah laphayana mntana sekhaya. Into ayikhuluma kulabantwana laba baseBabiloni. Uyabatshela ukuthi yazi siyabona izinto zenzakele emhlabeni. Zenzakele impilweni zalabantwana bakaIsrayeli. Yingoba bonke abantu babebeka ithemba emntweni. And I don't mind ukuthi ngisho ukuthi abantwana bakaIsrayeli balibeka ithemba labo kuMose. Yingoba ngani? They saw a leadership ukuthi nangu umuntu kaNkuluNkulu ozosihola. Kodwa uMose wabatshengisa ukuthi ithemba ningalibeki imini, libekeni kuNkuluNkulu. Ukuthi uma kuvela amadlambi empilo, nazi ukuthi ithemba leni yilo elimqinisayo nelimkhuthazayo. Yiyo le ekhulunywa ngalaphana kule second reading to the Corinthians. Ukuthi uma ngabe sithi uJesu Kristu akavukanga kwabafileyo, ukholo lwethu luyiza ngithi. Hey, yazi uma uya laphana kukhona isonto bathi kuholy sepulchre eJerusalem. Holy sepulchre angizadvertise kodwa ngiyaya kulo nyaka. Mangabe sekukhona ufuna nje ukwazi ukuthi soza ngi-inboxa. Ngoba phela mele ngicela ama-royalties mangabe ngizo-advertise la kulelo Veritas. Kodwa ngiyaya kulo nyaka. Na kukhona isonto bathi holy sepulchre laphayana kunethuna likaJesu. Ngayenza imisa lapha kulela thuna ayikho into ejabulisayo ukuthi uma ungena lapha kulela thuna umthola ukuthi akekho. Umthola ukuthi akekho. Zike zasho ingane zithi yazi fana bangathi uJesu bambona ehamba eJerusalem unomsebenzi uphelile. Bambonele eJerusalem ehamba umsebenzi uphelile. Ngithi kungithi ngempela into esinikeza lelo themba ukuthi to see an empty tomb. Ukuthi ngempela ukuvuka kwabafileyo kukhona. Yini lapho kuqiniswa futhi ithemba. Kuqiniswa ithemba. Yikho Jesu lapha nakhuluma ukuthi banenhlanhla labo bantu. Hayi ukuthi upromote ukuhlupheka abantu benkosi. Akekho umuntu ofuna ukuhlupheka. Kodwa thina mase sidifana ukuhlupheka namhlanje sidifana ngani? Ngokuhlonga ingubo. Ngokuhlonga imali. Akunjalo. But uJesu uyibeka beyond kulokuthi nesicabanga ukuthi yikho ukuhlupheka. Yikho ukulila. Engichaza kakhulu lapho makazothi wo kini. Bathi eseminary kwakukhona omunye ufara bathi ufata ngcobo. Wayethanda ukuthusa ama-student ufata ngcobo. I think it was a Franciscan. Athi wo kini. Eningafundi manje. Into enoyifela makuphela unyaka. Bathi waxosha omunye i-student laphayana. Le student masiphume eseminary sahamba saba i-traffic office phesa lomgwaqo. Awu wayivimbi imoto makathi ufata ngcobo wathi wo wo kuwe no ukuthi ezinye izinto abantu benkosi, you know, sometimes we think ukuthi izinto mazinzakala kumunye umuntu angeke zenzakale kithi. And this is what Jesus Christ is telling us kuma beatitudes lapha. Kuma beatitudes indlela yokuphila ngoba uKristu. Ukuthi what goes around comes around. If namhlanje akwenzakalanga kuwena, but your turn is coming. And ithemba lenzani libelela kulangazelela ukuthi cha nakimi kuyofika ngelinye ilanga. Ifundo nje zanamhlanje nje zisikhuthaza ngani ngethemba. Yiba nethemba mntana sekhaya. Ngoba uthembisile, uthembekile. Yebo. Othembisile uthembekile. Akakazukusilahla. Kodwa manje naye makathi makafika uNkulunkulu asithole ukuthi kukhona sibambelele kuko. Sibambelele kuphi? Ethembeni. Ngigama lika yisebenzi indodana nomoya ocwebileyo. Amen.
Amen.
Bazalwane thandazana kuba isethulo samnani samkeleke kuNkulunkulu yise usomandla.
Inkosi ayemkele isethulo ezandleni zakho ukuze kutuswe kudunyiswe igama layo nokuba sizakale thina nalo lonke ibandla layo elingcwele.
Nkosi sicela ukuba lesi sethulo sisihlanze sisiphe amandla nalabo abagcina intando yakho ubenze bathole umvuzo waphakade. Sicela ngoKristu iNkosi yethu.
Amen.
Inkosi ayibe nani.
Ibe nomoya wakho futhi.
Phakamisani inhliziyo zenu.
Siziphakamisele enkosini.
Asibonge inkosi uNkulunkulu wethu.
Kufanele kulungile.
Ngempela kufanele kulungile ukuba sikubonge ikhathi zonke nasezindaweni zonke. Wena Baba ucwebule uNkulunkulu somandla simakade. Wena owadala umhlaba nokukuwo. Nezikhathi nezinguqulo zendalo zilalela izwi lakho. Wamdala umuntu waba insebu yakho, wambeka phezu komsebenzi wezandla zakho, ukuba ayiphathe ayibuse ngomyalo wakho, abike njalo udumo lwezimangaliso zakho, ngoKristu inkosi yethu, okungaye izulu nomhlaba, kanye nezingelosi zonke, zitusa zikwazisa ngezwi elingapheliyo zithi. Ngempela ucwebile uyincwele inkosi ngumthombo wakho konke okucweba. Ake uthumele umoya wakho uzocwebisa lezi zipho. Usiphendulele zona zibe umzimba negazi lenkosi yethu uJesu Kristu. Owathi ngaphambi kokubanikelwe ekufeni akuvumanga ngokuthanda kwakhe. Wathatha isinkwa, wakutusa wabonga. Wasesihlephula izincezu wanika abafundi bakhe ethi, minani, thathani nonke nidle. Lokhu ngumzimba wami ozonikelelwa nina. Kwathi sebedlile wayesethatha isitsha sewayini, waphinda wabonga, wasesinika abafundi bakhe ethi, minani phuzani nonke kuso, isitsha segazi lami, igazi lesivumelwano esisha esiyakuma njalo. Leli gazi lizochitha ngenxa yenu nabantu bonke ukuze kuthethelelwe izono. Yenzani lokhu nenzele ukumkhumbula. Sivuma imfihlakalo yokholo.
Uma sidlale sisinkwa, siphuza lesisitsha. Simemezele ukufa kwakho, Nkosi Jesu uze ubuye.
Sithi ke sikhumbula ukufa nokuvuka kwakhe sethula kuwe Baba lesi sinkwa esiphilisayo nalesi sitsha esisindisayo. Siyakubonga ngokusivumela ukuba sime phambi kwakho sikukhonze. Siyakunxusa Baba ukuba thina sonke samkela umzimba negazi lika Jesu sihlanganiswe ngomoya ocwebileyo sibe munye. Nkosi, khumbula ibandla lakhe lisemhlabeni wonke ulenze libe nothando olupheleleyo. Sicelela uPapa wethu Francis nombishop wethu Buti Joseph Tlhagale kanye nabo bonke abasezigabeni zobupriste. Sikhulekela nabazalwane bethu asebewushiyile lo mhlaba, sebelela ubuthongo boxolo, benethemba lokuvuka ekufeni, bona nabafileyo bonke kobamkele ekukhanyeni kwakho. Sihawukele nathi sonke, siyakunxusa Nkosi uzosibala nabakhethiweyo bakho, sibale noMaria unina kaNkulunkulu intombi engcwele, noJoseph umyeni wakho qotho, nabapostoli kanye nabo bonke bakwazo zonke izikhathi ababegcina intando yakho. Masikubonga nabasikudumise ngoJesu indodana yakho. Ngaye uKristu sikanye naye sikuye ebunyeni bomoya ocwebileyo lonke udumo nokubuwa ngokwakho Baba Somandla kuze kube phakade.
Amen.
Njengoba sikhuthaziwe emyalo esindisayo sifundiswa ngamazwi eNkosi siqunga isibindi sithi
Baba wethu osezulwini, maliphathwe ngcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenze emhlabeni njengasezulwini. Awusiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele izono zethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenisi ekulingweni kodwa usisindise kokubi.
Sisindise, siyakuncenga Nkosi kuko konke okubi. Awusiphe ngomusa uxolo kulezi zinsuku zethu ukuze ukuthi ukulekelelwa yisawu sakho sikhululeke njalo ezonweni, siphephe naseziphithiphithini zonke njengoba sibhekile silindele ithemba elithokozisayo nokubuya kumsindisi wethu uJesu Kristu.
Ngoba wakho umbuso namandla nobukhosi kuze kube phakade.
Nkosi Jesu Kristu, wena owathi kubapostoli bakho uxolo ngilishiya kinina, uxolo anginginika lona, sicela bangabheki izono zethu kodwa ubheke ukholo lwebandla lakho. Uvume ukulipha uxolo nobunye njengoba kuyintando yakho. Wena uphila ubusayo izikhathi ngezikhathi.
Amen.
Xolo lenkosi malube nani njalo.
Lube nomoya wakho futhi.
Nansi mfana kaNkulunkulu nangu Jesu susayizo nozomhlaba banenhlanhla bamenyiwe esidlweni semfana.
Nkosi, angifanele ba ungene ngaphansi kophahla lwami, isho ngezwi nje kusinde umphefumulo wami.
Umzimba kaKristu mawusise ekuphileni kwaphakade.
Amen. Nkosi Jesu Kristu, ngiyakholwa ukuthi ukhona ngempela esakramenteni elingcwelecwela selathini. Ngiyakhuleka kuwe, ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke. Ngenxa yokuthanda ngiyasola ngazo zonke izono zami. umphefumulo wami ulangazelela wena sinkwa sokuphila. Awuzekimi negrasiya lakho, uhlale kimi njalo. Ngithanda ukuba ngibe nawe ekuphileni nasekufeni kwami. Amen.
Amen.
Oh,
asikhuleke Nkosi njengoba sesondliwe ngokudla okusithokozisayo kwasezulwini ake wenze ukuba sikhuthalele njalo lezo zinto ezisiphilisa ngiqiniso sicela ngoKristo iNkosi yethu
Amen
Usizo lwethu lusegameni lenkosi
eyenza izulu nomhlaba
iNkosi ayibe nani
ibe nomoya wakho futhi
sihlahlamelisana lolondo uNkulunkulu Yese benendodana nomoya ocwebileyo
Amen
asihlaleni ngokuthula kukaKristo
Ababongwe uNkulunkulu
Amen